Sinvisele sinemukele etinzabeni tasemini ulethelwa ngomsakazo wetithombe eSwatini TV kunguye lwesithafu libito lami ngingisamukelisiwe ngwakakhoza ngihambisana naye Mbongwa Dube kani nginaye lendadlamini kudo tinzamba temidlalo lindatinzabeni temidlalo kunani nomuhle
lesibaphathele tona nje babukeli namuhla titsi kunabadlalekile abathenga amacembu lokuba kusamiswe imidlalo angeke bakhone ke kudlalela amacembu abo lamasha nakungabuya imidlalo sidawuva ukuthi uthini lokhulumela inhlangano lengamele ibhola eSwatini sabe sesisewelela ngesheya ke even laseNgilandi lapho khona licembu leAston Villa kungathi leyivika ke inkemba kusele nje umdlalo omunye kuphela sidawuva nakhona ukuthi bayivika kanjani inkemba
siyabonga kakhulu Linda Malanga namahle tindzaba temidlalo sathola nase sifikile sona sikhathi tazo lesikhathi manje sichubeka nado tindzaba tefu sicela khona lapha esontweni lesive kalobamba lapho khona bekubanje khona phela umthandazo isomhlolo Festival of Praise ikhona ke inzathele emsakazweni lethombe eSwatini TV sandile makhanya
Samukele siwe sibonge kakhulu malanga lamahle babukeli bemsakado solo sikhona lapha engusonven lesive galobamba lapho kusanza khona kuphela inkonzelo nyaka yesomhlelo Festival of Praise lekuyinkonzo lapho kuhlale kugujwa khona kubukisiswa kabandi liphupho lenkosi somhlolo lokuliphupho lelekhipha sekucwayiswa ezivani zamaswati kuthi akube sive lesithandza noma lesidla umculo malanga lamahle eminyakeni lebe siyibona idolo bekukhanya kokuthi ticubulo le bakhona la kuba sicubulo lesikhethiwe nje ngekuthi kumbe kufundwe yona imibhalo kepha ke lonyaka njengoba sathi ukuthi itindwa atsafani njengaleminye eminyaka kubukeka bandi indzaba ye COVID-19 ngangobe wonke lobeka sepulpit yashumayela noma kumbe yathandaza lo mthandazo naleyo shumayelo beyikhuluma kabandi ngawo umkhuhlane we COVID-19 saphinde sichazele sive ukuthi yona lenkonzo ibanjwe kubukwe ngemehlo elikhozi kakhulu indzaba tekulandzelela imigomo yekulwa nalo le kwane lo COVID-19 njengoba bafundisi labashumayele lapha abakabingi labo labanye njengoba siminyakene labathathu kube ngibuke labashumayele kanti ke labanye labathathu ngetulu kwaba ngibo bafundisi labathandazako bathandazela live kuthi ngulungulelule sandla kulo mkhuhlane we COVID-19 njengoba kubonakala ukuthi lapha evela kangwane soloku uyaqhubeka wona lo mkhuhlane lokube kukhulu kakhulu kubona ukuthi lonke liswadi lebelikhona la belivele inhliziyo ibheke ngakuye uNkulunkulu ukuthi kube nguye lotawulula sandla kuze ukuthi live litawulula makulo mkhuhlane we COVID-19 silo semhlaba Inkosi Mswati wesithathu nina bekunene besimelelwe nguye umfana nenkosi Masithela le ngesikhathi etfula wona ke amagama laphathiswe imbube emhlabeni ucala wachaza kabanti ngekungena kwelivangeli lapha evela seSwatini wachaza kabanti nangembono wayo ke inkosi isomhlolo kanti ke njengoba lomhla sive semaswati sigubha lusuku lekutala kwenkosi Sobhuza wesibili umfana nenkosi uthi inkosi Sobhuza iyakha lelisonto leli kude ukuthi uma ngabe kukhona tindzaba liphetheka be emaswati noma bekukhona tindzaba letingahambi kahle even kwateke ukuthi emaswati ede lapha afika tawuthandaza ubeke sibonelo mfana nenkosi ukuthi uma ukhona la uthandaza kuleli sondvo lesive lalifananise njengentsaba yemthandazo lapho kukhuphuka khona lusu lemthandazo luye ekhaya emazulwini uthi mfana nenkosi yonke imithandazo yothandazwa la uNkulunkulu utayiphendula noma kanjani udumisa ke nepholi bayembube emhlaba inkosi Mswati wesithathu ngokuthi kwathi nje makubonakala ngokuthi silqalile leligcwane lapha even laseSwatini inkosi yemhlaba yamemeta umhlaba ukuthi uphelele khona lapha kwazilwa kudla kwathandaza kuthandazelwa wona ke lomkhuhlane we COVID-19 nine bekunene kuhambe kahle ke kanti ke lokunye umfana nenkosi indzaba lakhulume ngayo indzaba yekuthula lapha even ngokuthi emaswati akahlale live leSwatini aligcine linekuthula ngaso sonke isikhathi kuthi uma ngabe kunenfo civil esingayintela ibhubu yemhlaba ukuthi live libe nekuthula ubekuse umfana nenkosi kuthuma nekthula uma kunekthula nemnotho welive utawuthuthuka undlulubale uyembili ngangabe nalabo labahlale bakhangwa ukuthi batawuhlanyela imali lapha even uma bakhanza ukuthi live linekthula impahla yabo itawuphepha kusho wona ukuthi umnotho utawuchubekela embili ukhuluma ke mfana nenkosi sekanza kabantu ngenzaba ye COVID-19 uthi mfana nenkosi masithela malangeni lamahle ngilelo nalelo swati alithandaze lithandazele sona ke lesimo se COVID-19 ukuthi uNkulunkulu elule sandla singathi nje samukelisiwe inkonzo ihambe kahle sibini labafundisi ke nabo labathathu labashumayele uma bavula umbhalo bebavula amavesi lahambisana naso lesimo lesi lokuhambisana ekhathi ke nokuthi bathi uNkulunkulu Normally resorting il kamka kashane gabi nangulungul kutsi abengal shia manje. Lomi jomfundisum uze wabegi sakutsi na makosi na ula paive nogu mbube mshaba ene lufgazi mflegazi. Mwaga begune simo lesvilago aye atandaze. Logo ge lesingneketa insaye maso watku kutsi atubege abengi so sive le bonagala kutsi si atandaza nga sosonges kazi. Kung manje gene begune ne inkonzo se vile se ifige mapetele nilapa ungele bega kona so ubile nga kona ekaya. Kanzige la bapuma la bapuma bakalpi Uti pata ukubega balitana zelelive. Samuel Siwe, it's back to you.
Sibonga kakhulu kuye Sandile Makhanya enzathile emsakato yeSwatini TV. Labe kakhulu makhona esomfende siyiveka lobamba ngayo somhlolo Festival of Praise. Maphala lomncane tikela tasekhaya Arnold Dlamini uthi inkolo ivikelelive lemaSwati timeni letiningi kungako emaSwati kufanele akhumbule kufika kwenkolo lapha eVeni. Dlamini uthi inkonzo lefana nesomhlolo Festival of Praise dikhomba ukuthi sisekelo salelive laseSwatini nguNkulunkulu.
Inkolo nayifika eSwatini ayifikanga kutowondla imiphefumulo yabantu kuphela kodwa yashintsha nendlela live leSwatini lelingilo. Lokuvakile ngamabhalane lomncane etiko letasekhaya Arnold Dlamini lothi inkolo ilethe netikolwa eveni letakhiwa bafundisi sithunywa. Dlamini uthi lilanga lesomhlolo Festival of Praise leligujwa namuhla likhuluma lokuningi ngenkolo eSwatini.
EmaSwati dzathewethu asive lesikholwako kusukela wafika lombolo asive lesimthandza kaNkulunkulu. Kungako ungakakuthathi kudla wakudla ubona umuntu sekabheka phansi athandaza ungakaphumi nasekhaya umuntu angena emotweni uyambona athandaza nemihlangano thile sihamba imihlangano uyabona bathi nabaqalako bathandaze lokho lokukhombisa kwekuthi nembala emaSwati awuthatha lombono kaSomhlolo nekuthi ke lokuthula lesinako kule live ngimithelela yokuthi emaSwati ayakholwa kakhulu ayamlandzela uNkulunkulu kakhulu ngoba uNkulunkulu uyamthobisa umuntu amende abe sidalwa lesisha.
Munye wabafundisi lebe balungiselela letinkonzo tesomhlolo Festival of Praise Mandla Ketlareng uthi umkhuhlane iCOVID-19 ngulenye yetimvu letithandazelwa ngaphansi kwesicubulo salonyaka saletinkonzo lesithi God Heal Our Land.
Nalembi ya COVID isaliwa kuyabita kokuthi sibuye silhloko silusebenzise nalolu hlangothi lwetengolo ekwekutheni silwe nalolu bhubhane lolume embi kwethu. Ngeke ke sihlale sika celebrate lokho. Kungako nje sikhuluma inkulumo lethi Nkosi philisa live lethu. Ngobe siyathi kokuthi inkhosi live lethu ete yahlala ingaliphilisi kule simo lesimembi kwethu.
Letinkonzo tibanjwe njengasemihleni kubambisene netingungu temabandla letinsathu talapha eveni lokuyi League of African Churches, Conference of Churches kanye ne Council of Churches. Etinzabeni teSwatini TV ngithemko Simavimbela ngisembabane.
Lihlangothi lokucondisa timilo kuleli lifundisa emaphoyisa alomnyango ngendlela efanele ekuphatha umuntu lesaluleme emkhuhlaneni COVID-19 ngaphandle kwekumecwaya. Kanloku kuvakele ngalokukhulumela lohlangothi igugu lethu Dlamini lochazele ukuthi bonesi kulomnyango sebafundisiwe ngetindlela tekuhlola wona lomkhuhlane iCOVID-19.
Ngekwesekelwa inhlangano yetemndeni iFamily Life Association luhlangothi lwekucondzisa timilo kuleli luqale lihlelo lwekufundisa onke emaphoyisa alo ngebumgcoka bekwesekelwa umuntu lose elulame emkhuhlaneni iCOVID-19. Nakachaza ngalolu hlelo lokhulumela lomnyango gugulwethu uDlamini uthi lokhu kwentelwa kuqinisekisa ukuthi labagciniwe ngekhathi kulomnyango kanye nemaphoyisa ayanakwa etindzabeni tengqondo nemphefumulo.
And lo kwenda ukuthi ke ba hamba kuyothola ngalama officers bo health worker bethu ma bonus kwaba ngoku ukuthi phela thina la ngekhathi sinesivele sikhulu lesima inmates pinze sengiyona lama officers bantu futhi lokhanza ukuthi bavalelekile bahle benza wona so kwaphela kamsuku umgcoka ukuthi ke nakusuka nje le tenza abadala COVID kumele bahambe bayofundiseka ukuthi batowenda kanjani nasebabhekene nalesimo sale COVID. Kwaqala bona ke bebonesi nalabanye labaye babe ma-support staff bahamba bayosida bayofunza ukuthi batawusida kanjani nasekufike kule kenza badayo le COVID-19. basina sebafundzile ke baphindze babuya bafundisana nalabanye kodwa safundiswa nalabanye waphindze futhi kwasekufundiswa ke nanawo lama English lenekhathi ngokuthi atokhona nafundisana kodwa
Dlamini unike sivetho locina ukuthi lo mnyango wenta tonke daba kuqinisekisa kuphepha kwesive lesigcinwe ngekhathi kulo mnyango kanye nemaphoyisa edinsabente eSwatini TV nginginelise wendla ngamandla nginamuzi mkhonda embabane
Inhlangano yesiphambano lesibovu ibaphala le Red Cross Society ithumkhankaso wekufundisa sive ngemkhuhlane COVID-19 solo wacala uhamba kahle njengoba sebafundise maswadla ngedulu kwa 100,000 kanti lokhu kuvakele ngamabhalane jikelele walenhlangano Danger Nhlabathi
Ekuvikeleni kwanza kwemkhuhlane iCOVID-19 inhlangano yesiphambano lesibovu babaphalali Red Cross Society sachubeka ngokufundisa sive kabantu ngemkhuhlane iCOVID-19 Mapalane jikelele kuleli bandla Danger Nhlabathi uthi umsebenzi wekufundisa sive ngemkhuhlane COVID-19 kusukela kwacala uhamba kahle njengoba sebafundise emaswadla linganiselwa ku 201,856 Hlabathi uphinze waveta ukuthi inkinga lenkulu esebayibonile lenganzisa lo mkhuhlane indlela emaswadi ariphatha ngayo emingcwabeni wacela sive semaswadi ukuthi ayilandzele imithetho lebekunguhulumende nebetempilo kude baphephe
kunesikhathi samanje njena as of last week Friday inhlangano nasiphambana lesibovu bese ihambele imiti le over 41,500. Ikampeni lehamba kahle kakhulu leyo ngoba sibhekile kokuthi ekupheleni kwalenyanga lena lo July sibe sikhonile kokuthi sitichethe tonke inkundla le 26 lapho khona sisebenta khona nomsebenzi we gate to gate. Siyabonga nje kakhulu ukuthi sive siyasibambisa kakhulu sekungaba nje kuqwayisa nebakithi esiveni ikakhulu kunoku lesihlangana nako la imimangweni indzaba yokuthi nangabe kunesifo emangweni kungaba kuhle ukuthi sikhumbutane phela ukuthi bonke laba bakhona lapha esifeni abafake ema mask baphinze futhi ba observe nale social distance
leli bandla lendlulisa kubonga kuwo onke emaswati kubabambisa basachubeka ngemisebenti Etinsabeni kubika Temalanga Dlamini, nginamuzi Mkhonda, sisembabane.
Ihlangana nabosomabhizinisi bemtsabo kuleli Federation of Eswatini Business Community iFESBIC sencomo uhulumende welive laseSwatini ngekusukumisa libandla lapho bosomabhizinisi labanetikhalo ngetimali temthelo letithethwe libandla libutha umthelo yeSwatini Revenue Authority bangakhona kupika khona kaniseka lemengameli kulenhlangano Hezekiel Mabuza uthi sekusikhathi bamcela uhulumende ukuthi akabeke leli bandla
Ngemsembuluko indvuna yelitiko letemafa Neil Rickenberg ibeke libandla lelihola ngumbuso Simelane lelitobuka tikhalota somabhizinisi labakhala ngetimali letithethwe inhlangano lebutha umthelo iEswatini Revenue Authority. Lisekela lamengamele enhlanganweni yabosomabhizinisi bemtsabo iFederation of Eswatini Business Community, FESBIC, Hezekiel Mabuza. Uthi lokubeka kwaleli bandla kuthi aba nemthelela lomuhle emabhizinisini. Uthi bosomabhizinisi sebatha ukukhona kubukelwa tikhalo tabo libandla lelitimele.
Lolo kuthulwe indvuna ke siya kujabulela kakhulu si business sector sibosomabhizinisi kakhulu thine ka FESBIC Federation of Eswatini Business Community ngoba dinfo letile saqala ukuthi khuluma usangena SRA yasaqalwa a establishwa sasikhona sase siyacela lokuthi akube nale tribunal ngoba umsebenzi we tribunal kwekuthi nangabe ngibona kwekuthi le tax laba bakunike yona lo mthelo mhlamba bakangijudge ngendlela labafanele ukuthi ngabe ngithela ngayo netinqumo lati thethe commissioner general of taxes bese ngiyabuka lokuthi ngibe nendzawo lapho ngiyawukhala khona bese bayangibukela bekulukhuni kusebenza kuleti khathi lelibandla lingekho ngoba bokhansa ukuthi kukhona lapho singathokothi khona kungekho lapho singakhala khona ekutheni manje singabukelwa ngubani lotaba liso lethu manje siyathokota siyadumisa kakhulu lona ukuthi kuliso lethu siyathi ukuthi umthelo bale labaningi bakhale kakhulu ngayo
Mabuza uthi tinyenti tikhala lobosomabhizinisi labanato ngetimali temthelo letithathwako uthi lamanye amabhizinisi agcina sekavalwa ngenxa yokungakhoni kutikhalela ngemali yemthelo letsetfwe etinzabe ente eSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisezulwini.
Ibandla lengamele tinzaba temvelo lapha eveni yeSwatini Environmental Authority lithi eMaswati lesafikile kutawulandza imaphepha ekufaka ticelo tesikhwama seEnvironment Fund latawusita ekutheni imvelo elive ihlale ingileyo lesihlobile angeduli kwamashumi lasihlanu 50 kanoku vete ngumxhumanisi waleli bandla belusile Mhlanga.
Njengoba njalo ngeminyaka libandla lelengamele temvelo lesekela eMaswati kanye netinhlangano letichuba imisebenzi yekonga imvelo lapha eveni ngaphansi kwesikhwama seEnvironment Fund, umxhumanisi waleli bandla belisile Mhlanga uthi kuhle kubona eMaswati yakhombisa ukuthi analo luthando lemvelo njengoba sukela kwacala eMaswati lesekafikile kutawuthola emaphepha ekufaka ticelo bangemashumi lasikhombisa 70. Mhlanga uphinze wakhuthata nalabanye ukuthi bavele emahhovisi bachubeke ngokuletha ticelo njengoba kutawuvalwa kuleli viki leli dako.
Kule nyanga lephelile ke mhla ka 19 kuphumeke ukuthi ema communities nebantu labanakekela imvelo abafake ticelo. Singasho nje ukuthi umdlandla ube mningi kakhulu eMaswatini njengoba namanje kusekhona la labasawathatha la maform latholakala la office lethu, noma ke ushayela ucingo sikhone ukuthi sikuthumelele ngoba siyakhuthatha naloko ukuthi ulithole libe electronically naloko ukuthi sikhicide emaphepha. Sive seMaswati siyasikhuthata kokuthi njengoba sibona nje ukuthi sibhekene nengcinamba kokuthi imvelo yethu ingilelo enubukedekile, kumcoka ke ukuthi sisive kube ngithi lele silungisa lapho konakele khona. Kungako nje kufanele kokuthi cishe bonke labangakhona ungathi bangasifaka lesicelo bakhone kubona kokuthi ngabe bangasidakala kanjani, futhi nangabe bangaphumeleli bangapheli emandla nangesikhathi lesitako ngoba kuba into yeminyaka ngeminyaka sonke isikhathi ukuthi kuvumeleke leticelo. Kuvalwa kweticelo kutaba ngeliviki lelitako mhla ka 31 ngalesihlanu sikhathi kutabe kungu 4 pm thambama.
Lesikhwama seEnvironment Fund sidlala inzima lenkulu ecitini.
Life. Better Health, Better Life is a program that speaks across all aspects of human health and wellness.
And these diseases are viruses. We all know some viruses are not treated. But you see lapha ema symptoms. So if we treat symptoms, it's not possible to treat the disease.
Youth View and Insight to help the youth build a healthy lifestyle.
When it comes to the condom itself, it needs to be used correctly and consistently.
Ama services abe available. Kwathi kwesikhutsha kathi ne secondary abstinence phela solo possible.
Health Tips is there to maintain and balance your health status, and Street Talks to get ordinary people's opinion in the program. And with your host, Professor Shabangu, bringing you fresh topics every week. It's a new dawn, new season, and fresh topics to keep you healthy, because health is wealth.
Better health is your gateway to better life.
Lesithubeka nato tinzaba tefumalanga lamahle kulesikhathi samanje sibuka leto lechamuka ngaphandle kwelive laseSwatini. Labasemagunyeni ekukhuluma live kaTin the Africa bakhathatekile ngonyaka kwelizinga lekushutshumbizwa kwetitsakamiva tiyiswa kulamanye emave, ikakhulukati even laseMelika nasemaveni alabo labamhlophe. Labasemagunyeni ekukhuluma live kaTin the Africa bathi lenyuke lezinga lekushutshumbizwa ngalokungekho emthethweni kwetitsakamiva kuleli vekati, ikakhulukati lesikhathi sekubhedwa kwemkhuhlane COVID-19. Basina noma imave emhlaba anciphise kuhamba kwebamvu kanye nekuphuma nekungena kwempahla kulamave, kepha basi bamu labashushumbisa titsakamiva kuleli vekati babonakala bachubeka nekutishushumbisa letitsakamiva batiza nangaphandle kwalamave, kakhulukati eveni laseMelika nasemaveni alabamhlophe. Kubuya ukuthi emave lafake ikhathi live leNingizimu Afrika, Nigeria, Kenya kanye nelive leTanzania setulu ngelizinga lokusebenziswa kwetitsakamiva, kazi nemave langashiya kwetilwandle athanga khona titsakamiva ngalokungekho emthethweni.
Kuthiwa sigaba lesingaba tinyanga letintsathu emaphoyisa aseNingizimu Afrika abambe sisakamiva lesatiwa ngele cocaine lesingabita ngetulu kwesigidi nengcenye semadola aseMelika $1.8 million. Ngembiko wakhe emhlabuhlangene uthi batigidi letisithupha 6 million bambu labasebenzisa titsakamiva kuleli vekati labakuthole ngawo umnyaka wa-2020. Lechamuka eveni laseBrazil lithi eveni laseBrazil buya kuthi bamvu labamnyama bakulela live sebasukumise wabo umkhankaso wekuveta imivo yabo kuthi timpilo tebamvu labamnyama nato timgcoka iBlack Lives Matter. Lo mkhankaso lubone lamanye emave emhlaba ungenela lokufaka ikhathi live leNgilandi, Canada neSwitzerland kulamanye. Wasuswa kufa kwaGeorge Floyd waseveni laseMelika lwashona etandleni temaphoyisa lamane ngemva kokuthi linye lawo liguqensanyeni yakhe imizuzu lesiphohlongo nemizuzwana lengamashumi lamane nesithupha. Buya kuthi eminyakeni lophelile nje kuphela emaphoyisa aseveni laseBrazil abulele bamvu labatinkulungwane letisithupha 6,000 lokuyinombolo lengaphindwa kasihlanu nayicathaniswa nalabo labashona etandleni temaphoyisa khona eveni laseMelika. Nanoma uhulumende wakulela live anciphise ukuhlangana kwebamvu ngekudama kuvikela kwanze kwemkhuhlane i-COVID-19 kepha bamu labamnyama bakulela live bahlangene ngeticheme bashuca kuvakalisa imivo yabo ngelidlame lwemaphoyisa kanye nekubandlululwa ngelibala. Etinzabeni teSwatini TV kubika samukesiwe khoza kanti itfombeti itfolakale ka-France 24 DW kanye na-VOA.
Angubingeleleke ngwane lomuhle tinzabeni takho tithi midlalo namhla emini ubingelelwa nguye-ke Linda Dlamini. Inhlangano leyengamele ibhola eveni itsi badlali labathengwa amacembu ngeke bakhona ke kudlalela amacembu abo lamasha njengoba nakubuya-ke imidlalo njengoba solo yamiswa-ke ngekubhetuka komkhuhlane i-COVID-19. Lokhulumela-ke le nhlangano uMusi Hadebe uthi labadlali abakabhaliswa-ke enhlanganweni leyengamele ibhola emhlabeni i-FIFA. Sinembiko.
Amacembu akuleli sekavele acalile kuthenga abadlali kulamanye amacembu kuzamaqinisa lawo macembu abo nakhathalokho-ke imidlalo emisiwe ngemva kokuthi kuphethwe umkhuhlane i-COVID-19. Kubukeka kungathi balandzeli basatawu masikhathi kude babone lapho badlali basetimbathweni tabo temacembu lamasha. Inhlangano yebhola kuleli ithi labo badlali labasemacembini lamasha angeke bakhone kuwadlalela nakwenteka ukuthi lesizini lesetulu icedzelwe kudlalwa.
Isizini ayikapheli kodwa kunangomkhuhlane loveliwe leyo bese sekubita kwekuthi ime imidlalo. Kuma kwemidlalo kuyakusho lokuthi naseyiphinze seyibuye imidlalo kumbe sesikulenye isizinini, cha kuchubeka yona lesizini lesikiyo isizini ya 2019-2020. Lokho ukuthi badlali abevele badlala ngibona labantu abachubeka badlale njengoba ngibona labantu babhalisiwe ngalokusemthethweni nawubuka umdlalo webhola. Kude umdlali lengitawuthi utawubhaliswa nayibuya imidlalo yebhola njengoba lubhaliso lebadlali ephathizwe lavala lobhaliso labadlali kwisizini 2019-2020. Sesitawubela yona-ke i-executive committee loko ukuthi isiphe lamanye amalanga ekuthenini engabe ivulwanini-ke futhi lubhaliso lebadlali. Lesekavele kube yilona libhalise libadlali lesizini ledawo ya 2020-2021.
Hadebe uthi etincwadini ta-FIFA labadlali basebhaliswe kulamacembu abo labasuka kuwo. Emacembu lamakhulu imbabane Salos kanye nembabane Highlanders ngilamanye-ke amacembu lasavele athenge abadlali labahambe embili efene. Lobekela umsakado weSwatini TV kutemdlalo ngiphathizwe Msibi embabane.
Kulesikhathanyalo ngwana lomuhle sitawubuka letichamuka ngaphandle. Licembu le-Aston Villa laseveni laseNgilandi selitibekeke emathubeni lamahle ukuthi libalekele inkemba ngemva kokwehlula licembu le-Arsenal ngeligoli linye ecanzeni. Kuseleke umdlalo omunye vo ukuthi i-Aston Villa icedze isizini yalo. Sinembiko.
I-Aston Villa ngelinye lamacembu lelilengelwa inkemba ukuthi sele liyodlala ngaphansi kwe-First Division emdlalweni yebhola yaseNgilandi. Leli cembu litholane ne-Arsenal lifuna kunqoba lo mdlalo lelitobabeke emathubeni lamahle ekufika leyo nkemba. Ligolokele lichamuka esigameni sekuqala semidlalo nga-Trezorgate libone ivila yokunqoba lo mdlalo lokube sekuyibeka yaba yelishumi nesikhombisa elihleni lomdlalo lesendlule licembu le-Watford, Bournemouth kanye ne-Norwich City leyo naseyivele ishayile inkemba. Kanti-ke i-Arsenal yona kukhala phansi kwayo sekusho ukuthi seyitocetha isizini ngephansi kwesithupha elihleni le-Premier League lokudaba into yokuqala eminyakeni engamashumi lamabili nesihlanu kanti lo mdlalo losele isengakhona ukuthi ibona icethe yesiphohlongo lokungayibona ingadlali imidlalo ye-Europe nakulo mnyaka. kanje emdlalweni irabi inhlangano irabi emhlabeni ithi sengeke ivumele badlali balomdlalo wabomake labashintshe bulili babo kusuka kube niwesilisa kube wesifazane lenhlangano ithoba yokucala ukuthi ifimbele labo labashintshe bulili babo ukuthi badlale nabesifazane lenhlangano ke ithi elicwaningeni labo bathole ukuthi labo labashintshele bulili baba besifazane akusho ukuthi emandla abo ayancipha kange futhi baba sengotini yekulimala kakhulu lenhlangano ithi itimisele kwakha indzawo lephephile kuloyo lofuna ukudlala lo mdlalo werabi kungabi inkinga ukuthi uchamukaphi kute matubane ngilandi inhlangano ledlalisa lemidlalo kulela live ithi akusilo nani iqiniso ukuthi imidlalo labantu oyibamba yeliba ngeke bavumele bomake ukuthi babe incenya lemidlalo lemidlalo ematubane kuthiwa kumele ingagijinywe isikhathi lesingeduli kwemizuzu lelishumi nesihlanu lenhlangano ithi yona kunginyalo kude emidlalo yelibanga leyilungisako njengalokhu kulikhuni kuhlonipha imigomo yahulumende kule midlalo yelibanga ngoba iba nebadlali labanengisibili kunginyalo emidlalo lethu edlalwa nguleyo ledlalelwa enkundleni lefaka ikhathi i-100 meters kanye nabo 200 meters lobikela umsakado weswatini TV kutemdlalo ngiphathizwe msiba ntithombe divulela ka-W France 24 kanye na-VOA
tingakho-ke tindzaba lebesitiphathele yena umbukeli sethemba ukuthi batithokotele
akunjalo master before sihambe nje master sithi kubuka le indzaba yangaphandle kwakuleli just sibuke nje ukuthi engabe vele Aston Villa engakhona yini kuyibalekela lenkemba
nawubuka sitawukhumbula ukuthi sevele likhona iqembu ledliwe inkembo na English Premier League inoiti so nyalo kusele maqembu lamabili kuwe inkemba liqembu leAston Villa litibeka emathubeni amahle kakhulu lengibona vele kungathi ngendlela lidlale ngayo adlala neqembu leArsenal ungathi vele litayikhona kuyibalekela inkemba sitawubona nje ukuthi iWatford noma iBournemouth ngiyo vele lidliwe inkemba khona eEngland
sibanga kakhulu into manje lamahle bese lesetona tindzaba tasemini sasemba sinifokote kakhulu ukuhlasana nathi khona etindzabeni nisale kahle.